Ndabaramukije bakunzi ba Isaac TV. Iyi ni inkuru nshasha novuga yuko itarakoza amaguru hasi, ariko nka Starboy kuva muri Isaac TV cyangwa umujournalist muri Isaac TV ndayibakoreje hasi. Novuga yuko garageje kuraba no masanamu tuko turakwikirana ngaha anye. Na masanamu yerekana isoko nkuru ya Bujumbura. Benshi baravuza amajambo menshi isoko igisha. Harabavuza ati isoko irahiye haize igihe kinini. Isoko itarasubirwamwe bamwe baraje umuhare, ariko kuba isoko muze mumenya yuko bisaba igihe kirekire. C'est un projet à long terme, bisigura yuko ngikogwa gifata umwanya muremure. Nye ni cyubahiro mukuru w'igihugu, reka tumushimire kuko ibyo ariko arakora nuvuga yuko ari byiza cyane. Ni byiza cyane gusugerageje kuraba narije barabara bazibere sanswe rija kuri aeroport ku kibuga cy'indege. Nuvuga yuko ni barabara ariko risubirwamo ku gwego go hejuru. Kandi ni barabara giza cyane gose. Tudusubiye inyuma gato yitwibukanye ni na president ko bakuyeho n'utwara route urazi ko aheruka gukugwaho murazi yuko n'utwara regidezo aheruka yatwara regidezo aheruka gukombogwa. Bisigura yuko ariko arazana abantu ariko araraba abantu bamwe bakavuga ati reka tubaruhure nimba barakoze bijya tuzana abandi bagifisa maraso agizene mashasha. Ugerageje kuraba ino video iri hano. Tumanze tuyoze gato ivyo gijyo barabara rija kuri aeroporo bariko bakora neza cyane gose ku gwego go hejuru. Ugerageje kuraba ino soko ni soko imeze neza cyane gose. Ni soko yo ku gwego go hejuru isoko ya kijambere. Ugerageje kuraba ngano masanamu barakwereka ibihande vyose. Barakwereka ibihande vyose by'isoko uko nimeze. Ni soko yubatse ku gwego go hejuru. Ndese tunasaba Imana Imana idushikane kuri uwo munsi tuze dushike uwo munsi kugira kwese tuze twinjire mu soko ko ni soko yakataraboneka. Benshi baravuza amajambo menshi ariko uwo bagiye kuvuga iki se? Ku isoko mbona birerekana yuko ni proje yari maze igihe kirekire. Tugerageje kuraba kuri no sanamu yerekana indani novuga yuko ugerageje kuraba kuno yubatse. Ni soko imeze neza. Ibiyo biri fime akalangira na rwo ruje Bordeaux. Ugerageje kuraba ugerageje kuja ku ruhande rw'inyuma ngaha uraza kubona ahantu hasanzwe hagara amabisi. Uraza kubona ahantu hasanzwe hagara amabisi urabona ngaha hagara ya parti hagara nka makwasteri ngaha inyuma za bwiza. Ugerageje kuraba cibitoki ugacuza carama ugerageje ngaha gato yikuraba isanamu gatoyi. Iyi sanamu uraza kubona ahantu handitse ville carama uraza kubona ville gasenyi mirango rompwe. Ugerageje kuraba ino sanamu ino soko urabona yuko bagiye baragira barashyira ko amapankarte ville mutangano rokamenge uriko urabibona kujya kubona amabisi asanzwe ahagarara bagiye barashyira ko amapankarte ingaha barashyize ko kamenge kinama ino pankarte ya kamenge kinama nawe urabona ko ihari. Bisigura yuko ni isoko yo ku gwego rwa kijambere kandi isoko imeze neza cyane gose. Dushimiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Evariste ndayishimiye kuko ibintu ariko na leta yiwe urazi ni leta nkozi ni leta nyene nkuko bavuga twebwe abajene tironderera akazi. Ugerageje kuraba ariko arabihindura ibintu byinshi. Iyumvirere muri 2025 bizaba bimeze gute mu gihe ubu unye tubona isoko imeze uko unye itarubakwa. Ni vya binini nakubwira ni projet à long terme si projet uca wimvira ubwo nyene uce wubaka. Ni projet bisaba ko wiyumvira. Benshi bari doze baravuga ati twebwe twadandariza ngaha mu isoko mbega zuca tugenda kudandariza hehe ko isoko yahiye batace bayubaka. Umwanya rero wari uhari itarubakwa urabona bariko baragira ane. Ni projet yari ahantu iri kwirakogwa. Ni projet yari ahantu iri kwirakogwa kugira izo zimeze neza. Ebisa kanovera urabona nahantu hazo bahari isuku kuburyo nimba corona izo bikihari bizoba byoroshye kwikingira corona. Hariho ville bwiza buyenzi ugerageje kuraba hose hariho ama parking gatumba. Birerekana yuko ni soko ya kijambere imeze neza cyane. Wowe uri kuradukirana mukunzi wa Isaac TV uyibona gute isoko? Okay, comment zanyu zirakenewe na like na share kuko ni kintu kitoroshye. Nuvuga yuko apa ariyo kubaka amabarabara meza urabona ko ni inyubako ari nyinshi. Ugerageje kuraba no mu ntara ya Gitega capital politique ubugiye yo haraka. Ugerageje kuraba muri Mukaza ubunye barazanye amatara ku mabarabara ubu mwijoro usanga habona neza cyane gose. Bisigura yuko uko iminsi igenda nuko igisagara cya Bujumbura kigenda kirahinduka. Mugwe muri hanze za Canada za hehe ndazi muri benshi cyane. Nuri benshi cyane gose muzoza muri 2025 2023 24 mubona igihugu cyarahindutse kubera iki kiriko kibanga ibintu byiza ari ibintu byinshi tubacuze aho muzoca mumva hiyo mwimukirino yes nuvuga yuko reka tuvuga ati wait and siko biri kose gisagara cha Bujumbura kiriko gisa neza ndetse sikisagara cha Bujumbura gusa Burundi bwose nuvuga yuko buriko buratera imbere ku gwego rushimishije kandi byihuse cyane bidafashe n'igihe kirekire kuko gutegura ibintu nk'ibi mu kanya gatugerageje kuraba ngahe inyuma ari utuntu tudukiyoze nudukiyoske ngahe inyuma gerageje kuraba ni novuga yuko n'ishusho imeze neza ukuntu yubatse iri sirikire rukuntu sinzi ko muri ko murabibona n'umasana iri sirikire rukuntu ugerageje kuraba ino hariyo ifoto y'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste ndayishimiye sinzi ko muri ko murayibona reka dushimire rero leta nkozi iri kurabikora dushimire nanye n'icubahiro abandanya akora byiza kuko iyo akoze byiza abayikoreye ababikoreye twebwe abana b'igihugu ababikoreye buri muntu wese n'ababikoreye wenye kuko iyi soko ashobora kubaho akayinjiramo bwa mbere kuko niga kazoyinjiramo nyene wewe ibyite ayubakiye twebwe kugira dushobore kuronka ahantu dudandariza ibintu hameze neza kugira dushore kuronka muri bamwe bavuga iko kuvisoko ihiye bataronse badandariza bamwe baronke aho bashura gukura umukate wabana igareta umushimire nkanye n'icubahiro Evariste ndayishimiye kubikorwa ariko arakora ni bikorwa byinshi cyane gose ariko arakora kandi vuba vraiment tuzobibona nubundi nibindi turacyabibona Reka rero nsaba Imana itwongereza imyaka yo kubaho ino soko zizoba ba mbere kuyinjiramo canke tuze tuyibone kuko ni soko yo kugwego go hejuru nibaza ngaho muri East Africa ino soko vraiment izo biri mu isoko za mbere nziza ushaka uje mu bindi bihugu muri East Africa ino soko ugerageje kuyiraba ku bantu maze gukubitira ngaho mu gihugu cha Tanzania cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ino soko vraiment ni nziza cyane kandi iri ku gwego nibaze ko ngira ninda ni hazo bahari mu kamera de surveillance nabyo nzi mugabo ni kwibaza ko ikintu kiri VIP nk'iki inye kirashobora kizuba kirimo kamera de surveillance ndani reka rero tuvuga ati wait and see nka Isaac TV navuze ati iki si ikintu cyo kwirengagiza ni ikintu cyo kuvuga kugira abarundi bacu bashobore kugira ante kukimenya si ibintu byoroshye rero vuba isoko irashuma shaka kubona batanguye kandi bisigura yuko yabaye project a long term iri kurategurwa ariko bisigura yuko bazoshiramwe bakozi benshi kugira isoko yubakwe hama ihere ku mwanya hama tutangure kuyidandariza mu ivyacu imeze neza cyane gose bakozi ba Isaac TV murazi ko ndabakunda gira like na share na comment my name is Star Boy kuri mikoza Isaac TV ni je ndako ndagerageza kuyaga namwe kugira tuyage rimwe kabiri gatatu murazi ni vyizyo mba ndiko ndayaga namwe ndayegwa cyane gose bye bye ciao
Isaac TV.